Bella mil veces Bella mil
Afternoon everyone, Kamala Mufuno Wake, Nagak Bega. We are currently a center where we are doing a program here too, actually after school program. We are helping abantwana ngama homeworks, assignment, everything ahlekahlotheni ukuthi simsize ngayo related to isifundo zakhe. Ngasho ukuthi i-title engizinikeze yona or i-title engiphiwe yona la ekhaya ngo-program manager and director, futhi yonke into ibheke mina. I kwenzeki lutho ngaphandle kwami.
Igama lami uzinhla wakankosi. Ngisiza iy'ngane la ku-afternoon program from grade 7 or from grade 1 till grade 7. Mina kulama grade ngiyenzisa i-English. I-English, isiZulu ngiyalekelela lapho nalapho if angekho yenzisa isiZulu.
Sicale kulo nyaka, but so far izinto zihamba kahle. I mean, awekho ama-challenges esibhekene nawo amaningi, although akhona amancane esibhekene nawo, but awekho maningi kakhulu sikwazile ukuthi siwa-overcome. Singasho ukuthi everything has been good since lo nyaka uqalile. Nala center basibolekile indawo. Yeah, everything is right nje.
Igama lami uNkosi Absalon. Ngijoyine i-program after school program yala ekhaya ke ukusiza khona ke ingxenye yezingane ngama homeworks nokunye ke esikwenzayo ke ngaphakathi. I-program ke si improve kakhulu ngokuthi ezinye ingane ngiyacabanga nama marks seziyawa asaphezulu kakhulu ke. Mina into eyangenza ukuthi ngingene ku-program ngispecialize kakhulu ngapha ebalweni. Hayi ukuthi ngimuhle kodwa nje ngiyaspecialize khona kakhulu.
So ngiyenza lokho ukuthi izingane zokwazi ukuthi nazo ziphumelele njengabanye, because most yabo bayalekha ukufunda, abanye aba understand ezinye zezinto. So yilapho mina ngilekelela khona lapho nalapho.
He is not big.
He is not big.
He is not shy.
Kahle kahle the idea yaqala ngokuthi sase master teacher, because abantu abaningi ngisebenza nabo they were assistant teachers vele, and then we saw ukuthi kahle kahle kunenkinga la. Abantwana babhala ama homeworks kakhulu, ababhala ama homeworks and abothisha banaleyo nkinga leyo, and kwabona they don't have a solution, uyabona. And there are a number of reasons yenza abantwana ukuthi bangabhala ama homework ekhaya. Akasitholi isikhathi sokuthi abhale homework, akekho ngamlekelela. Abaningi bahlala nabogogo, and abogogo siyazi ukuthi abakwazi ukuthi bangasiza umntwana ne-homework, uyabona. So we decided ukuthi yazini, thina we must find the solution yale problem leyo, and then we said no, asiqale le program lena ezokwazi ukuthi size labantu laba abadinga usizo, because iyabasiza bona vele abadinga usizo.
So mina ngingene la kule afternoon program because ufuna ukwakhe ngumuntu engiclose naye, ngiclose naye kakhulu. Ngingene kanjalo kwaba nguye ongitshelayo ukuthi ucabanga ukucala into kanjena, then ngavuma ukuthi hayi into e-right lena esingayicala kulekelela ingane, nathi siyathola okuncane ngapha eceleni.
Nangaphambili futhi kwaloko kwafika umzali kimi wathi waye singacala into so, uyabona. And then ngathi okay ma, sizoyibona. And then we sat down, sayicabanga nayo lento le, and then sathi mazina ukuthi siyenze. And then boom, kulo nyaka le decided ukuthi siyenze.
Then sayicala kanjalo, sahamba sayinqoba ngolwazi, sayokhuluma nabothisha, sabe sisizakhele-ke sakhuluma nabothisha, baba bese bayasivumela kwaba right.
Kahle kahle into esizama ukuyikhombisa, we are showing interest kwi-education yabo, uyabona. Ukuthi azi kahle ukuthi naye homework, kunendawo la ngabhala khona homework, so yonke into sorted. It's not like afike ekhaya akanamuntu ozomlekelela ekhaya, so akasayibhali homework, sekuphela kanjalo. And another thing futhi ukuceda le inkulumo zithi mase sekuphela unyaka athi umntwana mina I failed because uthisha ubanibani uyangizonda, uthisha ubanibani ungenza so angim-understand, yabo. So thina kufanele ukuthi manje si-provide an alternative. So if uthisha umuzwa manje unayo enye option. So uma ufeyile, you cannot say I failed because umemi ngobese uyangizonda. Wenzeni wena khathi ubone ukuthi umemi ngobese uyakuzonda?
engakusho ukuthi ngijabulile ngale nto leyo because ingane eningi zisizakele and futhi ziya-improve esikolweni.
Manda is heavy.
Manda is heavy.
He saw that.
Then Tina asks, yes, ngasho ukuthi we are getting paid, but angeke sisho ukuthi umholo like a payment. Uyabo? Singasho ukuthi ukuba ikahle kahle mina because the money that we charge abantwana, we take that money say 7 for let's say kudamage ka something la siyoplace ngayo lento leyo, we pay nala sibhadala khona. And then lokho kuncane ukusalayo sibonelela labo abasizayo. So njengoba ngisho sibonelela kusi payment akusi salary yabo akusi wage, no, isibonelela ukuthi naye le 2 hours uyithathayo each and every single day uzela uzosiza, nako kuncane sikubonga ngayo. So that uzoba nomdlandla nawe ukuthi uzilekelela each and every day. Uyabona,
nginethemba-ke ukuthi-ke i-program yethu la ekhaya izo-improve kakhulu kulonyaka ozayo. Lapho ithemba lami khona ngoba kulonyaka sibe nama ups and downs, kodwa ke siyathemba ukuthi siwakhonile ukwa manager kahle ne professionalism yethu siyayithemba naye ihleli esiqongolweni esiphezulu, ngoba ngicabanga ukukhona ingane ephuma ingaqedanga umsebenzi wayo plazike nezinye ke ngapha ku reading nokuba namanana pass ngakhona. Kodwa ke bakhona ke abuza kwithu ababasizayo nami ngapha ebalweni ke ngokubasiza. Ngiyathemba nje ukuthi sa-improve kakhulu kulo nyaka ozayo-ke. Sithuthuke sephezulu-ke kulabo nyaka abasazayo-ke ngaphezulu. Siyathemba nje ukuthi sizohlezi sikhona.
Asikafisanga ama-challenges amaningi, but esingakusho ukuthi abantu esaqala nabo abanye babo sebasilahlekele. And abasilahlekelanga ukuthi maybe sike sabanengxabano or kanjani, no, because bathola okungcono. Uyabo? And ya, singasho ukuthi ama-challenges ilawo kuphela okwamanje. Because yonke into isahamba kahle.
I wish I was beautiful. Chucky was sad.
He is not fast.
He is not big.
Okugcina sithanda ukugusho, or ngithanda ukugusho njengomphathi ukuthi asibone uthisha. So we're not saying ukuthi angeke senze ama-mistakes lapha nalapha. So wenza ama-mistakes lapha nalapha. We're not saying ukuthi umntwana uma usinikeza yena uzosibhalisa yena le nto leyo isombhalisa yona unayena uzoyithola totally. No, we're not saying that. La sazi khona nathi sizomlekelela khona ngale ndlela esazi ngayo. But indlela yathisha amenzisa ngayo eklasini or esikoleni iye ebalulekile, iye ehamba phambili. Ngisho uthisha angathi isibalo 1+1 = 2. Thina ngeke sisho ukuthi ku-wrong noma ku-right. Noma uthisha angathi u-1+1 = 3, thina sazi kahle ukuthi u-2. Angeke sithi uthisha u-wrong, sokuthi uthisha u-right. Uyabona? Because umntwana angeke sithande uma sesekalalela thina angasalalela uthisha. Uyabo? So into esisho yiloyo, asisho ukuthi we are teachers, cha, thina we are not teachers, but we are assisting umntwana la sim-assista ngakhona. And sizama ukuthi senze okusemandleni ukuthi sim-assiste entweni right. We are also working with abothisha futhi abaningi base-primary school. We have ama-numbers wabo ku-speed dial. So la singa-understand khona noma la sidinga ukuthi kwathina sichazelwe khona, we contact them and then basitshele ukuthi la senza kanje kanje kanje. Because uthisha yena une-ATP, thina sinayo-ATP, into esinawo ama-guidelines kuphela.
Angiguqile ngihlabe phansi ngedola. Umhlaba uyahlaba ngathuli nedonga. It seems like rain drops zovika nga. Saqela ukhiyemba oyempumelelweni. Cela ugcine mina, funa ukuveza iphupha, funa ukuqala imisha. Bale namaqhawe, too many haters on my way, abafuna ukubhoka. In the studio every day from the park. I'm doing this for the fans and I tell them gender. Waking every day and night and it's a corner of life.